ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imbonesha kure mwe Rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu n'umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumureza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho mu mugambwe uri ku butegetsi habaye impinduka zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba benshi bakavuga ko ibintu bigiye kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kubera inyinyurana rikomeye cyane ririko riribonekeza mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FTD turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho muza kumenya byinshi mutigeze mubwirwa ndetse ni byinshi biteye ubwoba biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi turaza no kubabwira ko abahinga batandukanye mu bya politiki basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuva mu gacerere agahoza abarundi bari guhura n'ibiza mu gihugu cy'u Burundi kuko biboneka neza ko ataco bimubwiye kandi bikaboneka neza ko ataco ariko arakora kugira ngo atabare abarundi bari mu kaga gakomeye cyane muri no minsi nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ariko uvugwa mu gisata cy'umutekano aho hari indongozi zo ku rwego rwo hejuru zira zijejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ziriko zirakorana na Baroberi akaba ari ibintu biteshe inkeke kandi biteye ubwoba byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ata minsi busigaje kandi bikaza byerekana ko abariko bararwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari barya yita abagenzi kandi ari barya avuga ko bamushyigikiye mu gihe bariko baramurwanyiriza mu ruyeri rukomeye cyane aya nandi yose tutababwiye mu mfunyapfunya z'aya makuru kuru yose murayakurikira kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wece ubusabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone chanke subscribe byondaho kugira ngo uko dushitseho amakuru n'ibiganiro bene nkibi ujyubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Evariste Ndayishimiye akwiye kuva mu gacerere agahoza abarundi bari guhura n'ibiza mu gihugu Libere niko atangaza akavuga ko biboneka neza ko ataco Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga kubiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi umuvugizi w'umuhari nkunda gihugu mapu Burundi buhire Libere ntibashira kandi atera akamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva mu gacerere agahoza abarundi bari guhura n'ibiza by'imyuzurira n'isiduka ry'imisozi Libere ntibashira kandi asaba kandi leta y'u Burundi kwitaho biboneka no kugarukira kuri abo barundi bari mu kangaratete kandi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane Libere ntibashira kandi agira ati muhari mapu Burundi buhire warituwe n'abarundi badusaba kubafasha gutabariza niko gutera akamo abarundi bose baba mu Burundi canke mu mahanga kugira umwe wese atange ico ashoboye kugira bene wacu baronke aho bakika umusaya n'ico bafungura bashobore kwivuza abana baronswe amashuri ku buryo bworoshe turasabye amashirahamwe akorera mu Burundi n'abihebeye Imana ko botunganya isekeza ryo gutoza imfashanyo bayishikirije abo bari mu kaga umukuru w'igihugu akwiye kuva mu gacerere agahoza babuze ibintu byabo byanonekaye n'ababo bahasize ubuzima leta yiwe itangiye byihuta uburyo bukwiye bwo gufasha basinzikajwe n'izo mpanuka z'umwuzurira n'imisozi yirirwa irabomoka mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mapo Buhire urahojeje abo bose babuze ababo nabo bose bari mu maganya atagira uko angana bihangane bigumye naho bari mu ngorane zagahomera munwa ziteye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi aho benshi bemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gihura n'ibiza bitandukanye muri bimwe bihibonekeza iduga ry'amazi cy'iyaga cya Tanganyika ibice bibangamiwe akaba ari Kajaga, Nyabugete, Kibenga, Kinindo na Gatumba. Ambavu y'imyuzurira hibonekeza isenyuka ry'imisozi aho mu ndwi iheze igenekerezo rya 19 na mukiza 2024 muri komine Muhuta ku musozi Gabinero umusozi wasenyutse ugahitana abantu batari bake amazu n'ibindi byinshi hamwe n'amazu y'ishyirahamwe Kirasa Energy ryariko rirubakwa urugomero ro naryo nyine bigarangira risambutse ku buryo buteye ubwoba. Benshi bakavuga ko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba ariko igitontuza abarundi batari bake bakabona ko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco iriko irakora kugira ngo ihumurize abo barundi bari mu kaga gakomeye cyane ahubwo yo ikabandanya kwigumira mu gacerere gateye ubwoba. Benshi nyine bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kuva mu gacerere amaze agasigurira abarundi kandi akabaremesha ibiriko biraba kuko biboneka neza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje ku rugero rukomeye cyane aho benshi bamaze kubura ubuzima ndetse n'ibyabo bikononekara ku rugero rukomeye cyane. Benshi bakabibaza uko bagiye kubaho mu minsi iri imbere mu gihe leta ataco iriko iravuga atanico iriko irabafasha kugira ngo itabare abarundi batandukanye bari mu kaga gakomeye cyane. Ujumbura hari imigaga minini ibonekeza mu gicimbire bisekuru muri karitsiye Mugoboka ya kabiri muri komine Kanyosha. Abahaba baratabaza uwo wese ashobora kubagurukira ko kuko inzu zabo zisenyuka uko bukeye uko bwije bagatabaza ibitari bike. Bavuga ko imvura iguye iyo migaga iguma yaguka igahitana inzu ziri hafi yayo. Mu ntwaro mu gacimbiri bavuga ko ingo za baba ijana zimaze guta izabo kuva mu kwezi kwa Ruhuhuma n'umwaka batanguye kubibona kandi byatanguye kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Abraham Nduwimwana umwe mu batowe atewe impungenge no kuba abashikiwe n'izo mpanuka batoroherwa kuronka aho bakika umusaya kandi bikaboneka neza ko ibi byose biriko biraba ariko leta ya CNDD-FDD ntacire ico ikora kugira ngo isahirize abo barundi bari mu kaga gakomeye cyane. Ubukene bw'ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi buravugwa mu bunywero butandukanye mu gisagara cha Bujumbura. Bene bwo bemeza ko bumaze amezi atatu ariko ko butera bwunyuka. Bavuga ko usanga atabwoko na bumwe bw'inzoga baronka bidoga ko bariko barakora bahomba kandi bategerezwa gutanga ikori guhemba abakozi no kuriha inzu bakoreramo haba abidandaza canke ababyihereza basaba ihinguriro Brarudi gutorera umuti ico kibazo. Biruko no mu ntara ya Bururi abadandaza ibyo binyobwa n'abinyama zokeje bo kumugwa mukuru w'intara baridoga ko akazi gasa nakahagaze kubera ubukene bwabyo buguma bwibonekeza. Nabo nyine bavuga ko batagishobora kuriha aho bakorera ubukene mu miryango bukaba bwaramaze kwiyongera. Bose basaba ko byoboneka. Aho bishikira ibururi bamenyesha ko bafise ifaranga ifanta zonyine kandi ko ata munsi bazi izindi zoga zizosobera kuboneka. Ibi byose bikaba biteye impungenge abarundi batari bake mu gihe amakuru adushikira avuga ko ibyo binyobwa bya Brarudi bishorwa mu gihugu cya Kongo aho baronka idolari bigatuma abarundi batari bake babirenga ku rugero rukomeye cyane. Akaba ari byo biriko birashavuza abarundi batari bake babona ko leta ya CNDD-FDD iriko irabatererana kandi iriko irakora amakosa akomeye cyane ko ntaco iriko irafasha umurundi muto muto ahubwo ko nurko yarafise rwose turiko turatwarwa kubera ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba kandi bibabaje. Karusi imvukira n'abakorera mu ntara biyemeje ko vuba bagiye kurabira hamwe ingene haboneka kaminuza muri iyo ntara. Bashikiriza ko basanze abenshi mu banyeshuri baheza amashuri yisumbuye bataja kubandanya inyigisho mu makaminuza. Bavuga ko haba harimwo n'abafise amanota y'abashoboza kwiga muri kaminuza ariko bikanga. Mu nama yabaye mu mpera z'indwi iheze bamenyeshe ko hari abaca baja gukora urudandazwa ruto ruto abandi bagafasha kubaka. Basigura ko badashobora kuja kwiga kubera ubukene buri mu miryango butuma batoronka uko babaho bagiye kwiga. Bamwe mu babyeyi bemeza ko bica bituma n'abandi batabona akamaro k'ishuri bagaca baheba. Baramatari w'intara ya Karusi arashima ko abarongoye paruwasi katolike ya Karusi bo bamaze kwiyumvira gutegekanya uwo mugambi wo gushiraho kaminuza. Devote Nizigiyimana yasabye abaserukira abandi mumvukira kuja hamwe n'abarongoye intwaro bategure uwo mugambi. Abanyeshuri ntibazasubire kubura aho babandaniriza amashuri ya kaminuza uko biboneka neza ko bariko baragira ingorane zikomeye cyane kubera kutagira aho babandaniriza amashuri ya kaminuza mu ntara ya Karusi, aho biboneka neza nyine ko bitera ingorane zikomeye cyane. Tuvuye kuri ayo makuru ari kuvugwa mu ntara ya Karusi, amakuru yacu tutabandanirize mu mpinduka zikomeye cyane zakozwe muri CNDD FTD. Amakuru mutamenye mu ntara ya Burunga habaye inyanyurwa y'inzego z'umugambwe CNDD FTD. Mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD FTD mu ntara ya Burunga ryabaye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 ndamukiza 2024 umushingamateka akaba n'umuhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Reveriano Nahayo niwe yatowe n'ikoraniro ngo abe umunyamabanga ajejwe iterambere mu ntara ya Burunga. Akaba asubiriye umukenyerera rugamba Ndayirukiye Emerine yatorewe kuba umunyamabanga ajejwe imibano imico kama amaratiro n'ibibanza ndangakaranga. Akuriye mu ngata ntibigira revocate nawe wari usanzwe uri muri ayo mabanga. Iryo koraniro kaminuza ryabereye mu nyubakwa y'amanama y'ishuri ry'akarero ry'Imakamba rikaba ryatewe iteka n'umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe kumenyesha amakuru n'imbuga nyagiro asanzwe ari n'umuhetsi w'intara ya Burunga umugambwe CNDD FTD Munezero Doriane. Mu gusozera iryo koraniro, iyo ntumwa y'ubuserukizi bukuru yamenyesheje ko ubuserukizi bukuru bugenye umukenyerarugamba Nibigira Renova kugira ngo abari we ujya mu mabanga akomeye cyane kandi bikaboneka ko bifise icyo binyegeje kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aregezwa ku ruhande ku buryo bukomeye cyane. Mu mpanuro zatanzwe muri iryo koraniro, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FTD mu ntara ya Burunga Zikoruriho Sylvain yahamagariye abo bizewe kongereza ingufu kugira ngo umugambwe CNDD FTD uzotsinde n'amajwi menshi mu matora yimirije mu mwaka wa 2025. Intara ya Burunga izanarushe izindi ntara. Yabasabye gukomeza ishirwa mu ngiro ry'imigambi iganisha intara kuri yambona kazoza y'igihugu Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060 2026. Ibi nyine akaba ari byo byavuzwe ariko amakuru adushikira ava aho ahabereye iryo koraniro muri iyo ntara ya Burunga akaba yemeza ko ibintu byakozwe rwose biteye ubwoba kuko biboneka neza ko hakuwe abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye amaze hakazanwa abegereye umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo. Hakaba ari n'icyuka kiriko kiratutumba mu ndongozi ziri ku butegetsi za CNDD FTD zivuga ko zigomba kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bana neza ko atacu abafashije. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bishobora gusiga umugambwe CNDD FTD usambutse. Kwari kwababwiye ko tubaha amakuru arabana n'umutekano, akakanya amakuru ari kuvugwa umutekano mu gihugu cy'u Burundi nta umureza. Amakuru adushikira aravuga ko hari indongozi zaba zigiye gufatwa ziriko zirakorana na Red Tabara ndetse n'indi mirwe yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi. Bakavuga ko icyo bashaka atakindi uretse guhindura ubutegetsi bwa CNDD FTD. Igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko abari muri uwo murwi baba baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi kandi akaba ari barya bo ku rwego rwo hejuru basanzwe bafise amabanga akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ajugumira akagira ubwoba akavuga ko byanze bikunze ibara ryaba rigiye kugwa mu gihugu cy'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro kwa kwabateguriye wece ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Ishira Matsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.